Amanye amadoda avukile alungiselele ukuya emsebenzini. Wena ududluke ebhedi.
Jole akunjwezi elo gobane o sa le batla mosebetsi ka gona kana disabapong. Ye?
Yeah, mona. Mkhosi boma DK.
Andi qhela ngoyenza lento. Eish, it's just that ogondine stress lately.
Sibongela ungishile.
Sorry, my dear. No job.
Uthi Spanish sinjani ufunana nani?
Noma wingade mfethu.
Ukasifithe bo Spanish. What if he's a criminal now and then utlohlahlo rutweta?
Yeah, go honeymoon. So ngizokushiya lana umamdayina.
Honeymoon ena yabagatani. Bongani le motho hayi baitsa touch me baby I love you.
Lo muso salele mina, sekufanele ukuthi uhamba.
Ngikutshelile ngithi awuna imvume yokuyithathela ukudla la endlini. Kufanele ngifele ngadini ke mina.
Wait next abahle gore tsapatle go bereka. Yani ngi dirile ka gore ke batle go impressa bongani.
Angitsi zolo la wena uthe asiphuze. Wathi futhi kumina ungidinge ekamereni. Yazi umadam uzongibulala nomnumzane.
Kunjani manje? Usuzokwenza konke engifuna ukuthi ukwenze.
Lalela.
Eh yamkhosi.
Ukhane izingane wena vele shaya uspathi mfowethu.
Yazi la kwami akuzi nje mantombazane umuntu oqala ukuthi ahlale kulo sofa kwameleda.
No ke batla ona yandlu ethepho.
Re ona ndlu yeozi.
No Thepo owns this house.
Hehe, Thepo ke garden ya rona.
Omamba semakishini bamnandezwa